Ghana. Na yewo share senke be ye factory bit maye kata ai be paper yen kwada e kusku ye ni aye tro office se ni ma ye hia nyina na nua ni ye de ye tetenu na e pofo ye sesa dua no ye de ne ye hu se dua bi a fe no eucalyptus eni dua obetim dia e paper ama atimi aye kama na quality no any we are say pepe na aye pe de yani sa company fe no Greenland resources ab e was Sweden adin kita ho bebre na wo mso ama e ho se apa Ghana ya sa se no ye sabana sa se no ye betime due sa nua no ho wuyi se e ma ye nyunu e ma from papa e ma ye home no you bet him so aye, sir, in your age, so at the aye paper, I'm ready. Now, you're going to say Ghana. Paper, you crack a bag Ghana, $268 million. And it is a war factory, a wokuma. Nas a hey, and ye paper noa. A bemo manu, a sika samoa, a turbiana, aye de jano, a so at me and no boa. I must ask can one carry back crass any man. Yɛde akra bi anima foforɔ aba krom ha ama kure nso atu pɔn woyɛ no firi hɔ a ɛnwuma a ɛde bɛma Ghana mabum mmeranteɛ ne mmabaawa a ɛbɛyɛ adwuma no yɛwɔ ɛnwuma a yɛpɛ sɛ nnipa a yɛfa wɔ mu nyinaa no wonyama yɛ akɔ bɛɛ 250 a yɛbɛfa wɔn mu ama yɛyɛ adwuma wɔ saa factory hɔ wɔn a yɛtoto kɔkɔɔ yɛnkateɛ ne adeadeɛ a ɛreba ɛno nka ho wuyi afei yebesi factory nankasa no adwumayɛfoɔ a yebesi daa no ɛno bɛɛ ɛno nso nka ho nti wode nya keka bɔ mu a sɛna meka no na kyerɛ sɛ nnipa a yɛma ɔm adwuma ayɛ ɛno wotwa mu sɛ ɛbɛɛ ɛkɔ bɛɛ mpem wɔ ha a yɛfa wɔ no na sɛ yɛtumi yɛ saa ne yɛkekaka ne yɛaka nyinaa bɔ mu na yɛtumi fa nnipa no a meti sɛ Ghana mmom ɛna ɛbɛnya fa ho deɛ kɛseɛ na yɛmmeranteɛ ne yɛmmabaawa ne yɛmmabu na wa nso sɛ bɛ mo nso so ho atɔ wɔ ɛnti ɛyɛ adeɛ a megye sɛ ɛyɛ ndi kasɛm owura no wokasa no wɔkaa sɛ ewiase nyinaa factory so paa no Ghana deɛ tɔ so mmiɛnsa a yɛyɛ 1.5 million ɛfrɛ no sɛ tons of paper a yɛbɛ produce ɛti na Ghana nso deɛ sɛ bio ani nya ne hwene so anya bibi ba Ghana ha sɛ pɛ a yɛ mantam a West Africa ɛnyinaa no obiara ne bɛba da biara owura na nadan kwakufo ado president of the republic of Ghana wɔse ɔpɛ sɛ Ghana ɛyɛ gateway to Africa sɛ ha na kyerɛ sɛ obiara wopɛ biribiara no a woama ha na kyerɛ sɛ na nkɔ baabiara ɛno nti sɛ woyɛ ɛbɛn so no yɛn yɛbibire mu ha no ebe sabio de dikanya aba ntwa bi wo no ye friend meda na je se bi mada enti che se force commission no enema ye ye ne nkofo to kese ye ye no ye nema ye papa a eboa eno nti ye da nkofo ya se se omso aba no mne ye beto kese na ya ye adwuma o kire mu se wi ase nyina no ehia paper ehia ye yuso be 6 million tons of your papa you use no be as here I won him say e kwani mu be do be 12 million and this again and ko ano ye wo mu be 1.5 million dia na wi ase nyina so ye ne your oman a to so me nsa e produce paper papa no na che say ye kan no asabi ofin nsuo no abi ye no na dwene factory na ye baba ye nua na ye baba ye wose no abi na asabi energy enyam kania no abi ye de be ye na de ba bru so kra no de dia ma o man no e dia to o man no de so ama dunso no a e to atwa no de cha aye kojo to e ma bio enti mi ji se eye se o se e boy aba so na sa ko tre no a o firi sabe dua bi e fra no eriko tree a wo te be hwe ya anasa he yan ke kaso o nyina o firi o nyina so be te be hwe ya ne mfie mu no So so be any na ya or no idea of being why. And the idea for the commission for you, no, add the mumpre.
Thank you.